kubukele inhlaka production angikubingelele kuzona zonke indawo la kufinyelela khona inhlaka production. Igama lami ngingulangelihle ngingowakahlatshwayo. Sikhona ke la endaweni yasolundi emaqhugwaneni nokuyilapho ke osithola khona ulimi lethu nezinto zethu ke esiyiqajayo kakhulu ngazo. Uyazi ukuthi ke la sigcina amagugu ethu lokhu esikuthandayo okuseduze kwey'nhliziyo zethu. Njengamanje nginothisha ke la ohamba ke nabafundi abasuka ke le endaweni yase-America bazofunda ke ikakhulukazi ke ngolimi lesiZulu khona ke la eSouth Africa. Baba angikubingelele ngikwamukele kwinhlaka production.
Kodwa manje mhayise waye ungibiza ngothisha ngathi ngifundisa ugrade 1.
Okay, uthisha phela ngoba you give knowledge, angithi abalwazi. That's why ngithi uthisha.
Hayi, kulungela sivume-ke.
Kulungile, uyahluleka.
Hayi, ungihlulile ngamazwi.
Kulungile. Mhlawumbe ke la okukubingelela, mhlawumbe ke musungipha ke igama nesibongo nokuthi ke usukaphi.
Dr. Sipho Sithole lo, ekhaya kuseMsinga. Esigodini saseMbindolo, ngiphuza isampofu. Induna yami uMafika Sithole.
Yeah.
Ubukhosi ke bungaphansi kwenkosi yakwaMajozi lapho ePomeroy lendawo esesiyibiza ukuthi iSolomon Linda. Ilapho ke engakha khona umuzi kaBaba.
Okay. Kodwa ke ngiyazi ukuthi ke awusuki nabantwana ePomeroy eMsinga. Mhlawumbe ke la ukusixoxela ukuthi ke nisukaphi nabantwana laba sibabonayo namhlanje.
Lana ngifike nama students aphuma eAmerica afunda eUniversity eHoward University. Amanye afunda eHarvard University, amanye afunda eJackson State University. Mina ke ngifundisa eHoward University in Washington DC. Ngifundisa isiZulu kanye namasiko nje akithi kwaZulu. So lama students alana asesikole njengamanje akwi summer semester.
Okay.
So i semester eAmerica semester iqala ngo bayibiza ngefall, iqala ngo August. Iphela ngo-December, bese kuba khona i-spring semester eqala ngo-January, iphele ngo-May. Bese iyavalwa university bakwi-summer break.
Okay.
From May until August. But you can still uthathe ama-course ngaleyo period. Uma ufuna ukusheshe uqede university, uyakwazi ukuregister ama-course, uthathe ama-summer classes. So la bakwi-summer class la kwi-tour yamasonto ayisithupha. Ukuzofunda kabanzi ngesiZulu baphinde bafunde kabanzi nangenhlalo nje empilo yethu njengesizwe samaZulu.
Mhlawumbe ke la ukubheka okunye ngiyakuzwa sikhuluma kakhulu ukuthi amalontuzana abo ahlukana ngokwamasizini. Siyakuzwa la usho ukuthi isama but sina siyaxakeka leyo nto ukuthi uyisho kanjani ngoba phela kusewinter manje siyagodola. Mhlawumbe la ukubheka amasizini ala nangale phesheya awafani ayahlukana
hamba
kanjani?
Ayaphambana ngenkathi nithi sama nga but kusebusika ngingathi ubusika ngapha isama yabo njengoba mina ngiyilanga ijabule kabe bese kuqala ukushisa yashisa ke America
kushisa lokho ongabekezeleki
ngathi ngeke ngakubekezeleki yabona ngcono ubusika kuyaqhokela kuyabandake lapha ngoba kuyakhithika kakhulu uma likhithikile kakhulu iy'kole ziyavala ama university ayavalwa yonke into ngoba iqhwale ngasuka zilifike la
ungahambeki
lutho. Banda le ndlela ngeke uyiqhokele izicathulo oyiqhokayo ezinormal kunama winter boots ama winter boots a padded
okay
kuzofudumale ngempela otherwise ungafreeze.
Mhlawumbe ke la ukubheka ke inhloso nqangi yenu yokuba la ukuthi ke kungani nikhethe ukuthi nje cha sifuna ukuzolundi emaqhugwaneni ake sicinge ingcikithi yenhloso nqangi yenu.
So lana sisebenza namafa research institute okuyiwana i-agency of i-Department of Sport, Arts and Culture KwaZulu-Natal okuyona isigcina samagugu akwaZulu. So thema kuvela ukuthi fanele ngize nama-students lana ngasithi kungangcono ukuthi sibe nokubambisana namafa ngoba ibona vele abazi yonke lezi ndawo lezi ezamagugu akithi. Njengoba silana nje le ndawo ingaphansi kwamafa KwaZulu Cultural Museum le ndawo kuthiwa ke la umuzi bush camp. So ibona kabe bese besihlelela yonke iprogram ukuthi njengoba sifikile lana ngaphandle ukuthi ngiyafundisa kuzokwazi kuye emakhosini valley kuyiwe koMgungundlovu kuye emzini amakhosi oselwa sakhothama njengoba silana nje la sisesigodlweni senkosi uCetshwayo isigodlo silana nje umuhamba ngenyawo mhlambe kungakuhle ukuthi manihamba nithi ukusikhombisa ngoba there is isigodlo la la ucotshwayo kwakuthiwa isondini ngoba kuwulundi nje ngoba kuthiwa isondini nje kune-original isigodlo sikacetshwayo isila so bahamba bebona yonke into ezinomlando wakithi wakwaZulu but also bakwazi ukuthi futhi sibavezele isithombe ngokomlando womzabalazo kusana kwipolitiki siyabakhombisa sesafika nje nasesandlwana siyobakhombisa i-Battle of Sandlwana nase-Rock Drift siqalele enkosini akwaZondi ngase-Engome muphume e-Great Town ukubakhombisa la kwaba khona impi yamakhanda ukhanda mpondo which is the Bambatha Rebellion masiqeda-ke sesizwe egoli-ke lapho bazobe sebe-Hector Peterson Memorial Nelson Mandela Museum the museum Constitutional Hill which was the old women's prison baye nasePretoria kuzo zonke nje izizinda ezinomlando kakhulu wakithi ya kuzothi uma behamba bazobe sebene-ID ukuthi le language abayikhuluma isukaphi kunokuthi ukhulume nje isiZulu ungazi ukuthi sisukaphi sibafundise yonke nangenhlonipho nanokuthi umuzi wasemakhaya uma kuthiwa inxuluma isibaya sikuphi amaxhiba akuphi abantu besifazane bahlala kuphi isayidi exhibeni bahlala kuphi isayidi abantu besilisa njengoba ngiyibuza nje mhayi sikambe bahlala abantu besifazane exhibeni
kulungile asike sivele sithi-ke ake sibhekela i-experience
sebeyazi
esenibe nayo kulungile ngizobabuza uma ngiphuma nje la
uzoqoshela kambe luyambuzauyacabanga
abantu bale emazweni kodwa-ke kulungile mhlawumbe-ke la ukubheka i-experience noma-ke ulwazi uma ubabheka kusukela-ke ngomhla ka-1 kuze kube yimanje uma ubabheka beseklasini kukhona abacoshacoshayo ikakhulukazi kwi-language kukhona obonayo ukuthi bayabambabamba bayacoshacosha
bakhona engingathi ngesilungu abane-flair
ya
abane-flair ye-language basheshe bayibambe bakhona basahiqiza kodwa-ke i-progress yabo bonke sengiyayithanda sebeyakwazi ukungena e-restaurant bacela imenu ba-ode ngesizulu babuze ukuthi malini konke lokhu babonge bakhokhe into eyithile sebengakwazi ngeke sebalahleka balahleke nje kuthiwa manje mshiye emgwaqeni usengasho ukuthi hhayi ekhaya kusendaweni ethile you know bayakwazi ukuthi hhayi ngizogibela itekisi eliya edolobheni
ya
ya
no siyabonga kakhulu sathembisa ukuthi nakanjani before nihambe ngokuphela kukajulayi sizozobheka futhi inqubekela phambili ngoba siyeza ukuthi noma ulimi lusho phela ukuthi ngwakephi kodwa siyeza ukuthi cha sibebambile ikakhulukazi olimini lesizulu sathembisa ukuthi nakanjani sizobheka inqubekela phambili ukuthi senihambe nafikaphi
kambe sithe bahlalapho mama exhibeni
kulungile umbukelo wenhlaka production siyivala kanjalo sisayocinga-ke nolwazi lokuthi-ke omama bahlalapha exhubeni yabona nje umuntu usezoba umama kodwa akazi ukuthi kuhlalapha omfice sedleze msamo
kulungileubona isigqiwo uyasithatha uhlala phezu kwaso naka-right
inhlaka production igqilaza online